ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitsata byose by'ubuzima bw'igihugu
ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezitatu akaburungu RPA akaburungu BI
ho muri Burundi
Murakoze neza nchuti wakunzi ba RPA kumabandanya utega abiri musanga ikaze mwana makuru mu Kirundi muri ko mukwikira kibiraho kuri Facebook RPA ijwi ry'abanyagihugu nayo akabaguze ningingo nkuru nkuru zikurikira abatavuga rumwe na leta barabandanya gondozo wango bitabira amatora yimirije biri mu itangazo ry'ibiro by'umuhuza w'abarundi mu ntara rero yigi mu turere tumwe tumwe haravugwa ubukene bw'imiti igituntu wano makuru twabiteguye wano makuru nyene turaja kuronka umutumire we nawe ni Bob Rugurika umuyobozi wa RPA ijwi ry'abanyagihugu aho aja kutuganirira ibijanye n'ingendo aherutse kugira mu bihugu bya Burayi aho barabiye hamwe ibijanye n'agateka kazi na muntu aya n'yandi ni mukanya isase kuri micro Hermes ntibandetse mwe byuma hari ingenieur Egide Mwemero mu bijanye n'imibano umwana w'imyaka ibiri n'igice yitavye imana mu gatondo kuri uyu wa kane ku ivuriro riri muri zone Nyamugari commune Cendajuru ni mu ntara ya Cankuzo uwo mwana yari umwe mu muryango warugizwe n'abana batanu bahawe uburozi mu byo bariye ku munsi wa kabiri w'inondwi abana batatu hamwe na nyina wabo bo bitavye imana mu cagucago bwo kuri uyu wa gatatu bagishikanwa kuri iryo vuriro nyene ubu muri uwo muryango hasigaye umwana umwe w'imyaka 16 nawe nyene akaba ari ndembe ku ivuriro rya Nyamugari ubagirizwa icyo caha cyo kuroga uwo muryango akaba ari mu minwe y'inyamiramabi aho bariko bamugira ko amatoza muri politike utwigoro two kugondoza batavuga rumwe na leta bahunze igihugu cy'u Burundi ngo baze bitabira amatora yimirije yo muri 2020 turabandanya mu itangazo ryashizwe yahabona kuri uyu wa 18 nyakanga mwaka 2019 umuhuzo w'Abarundi aremeza ko mu rugendo ahoramwo yabonanye na bamwe muri abo banyepolitike badashira imbere igikenye nawe biruko rero umuhuza yamenyesheje ko icyo gikogwa atagitumwe na leta y'Ibujumbura kuko bisanzwe biri mu byo ajejwe inkuru ya Josiane Muzaneza
Murugo rwandiko rwashizwe ahabona nibiro by'umuhuza kuri uyu wa gatatu genekerezo rya 18 nyakanga 2019 bemeza ko umuhuza yaheruka mu rugendo yatanguye kuwa 26 myandagaro arusozera kuwa kabiri nyakanga 2019 ugo rugendo rukaba rwamushikanye mu bihugu vya Misiri na Kenya aho mu gihugu ca Kenya umuhuza akaba yahagiraniye umubonano nabange mu banyepolitike batavuga rumwe na leta kandi bahunze igihugu umubonano wabereye mu gisagara cy'i Nairobi ukaba wamaze iminsi ibiri ako kanywa babo nkuko uwo rwandiko rubandanye rubimenyesha ngo kari kagamije kugondoza abo batavuga rumwe na leta bari mu mugwi w'abafatwa nk'abadashira imbere igikenye les opposants politiques mu kinyamazuru kugira ngo bikunde batahuke mu gihugu bakaba banabamenyesheje ko bazokwakirizwa yompi kiretse abasanzwe bakurikiranwa n'ubutungane kubwogwa rwandiko nyene ngo uyo mubonano ntawuhuriye n'ibiganiro bihuza abarundi nk'uko bamwe bavyiyumvira ngo kandi watunganijwe n'ibiro by'umuhuza byo nyine ubwavyo atakuboko kwa leta nkuru nziza kugiyemwo nk'uko vyakozwe mu wundi mubonano wabereye Helsinki mu gihugu cha Finland mu kwezi kwa myandagara 2017 ahariko mukaba mwomenya ko mubari bitabiriye uwo mubonano w'i Helsinki harimwo n'intumwa zari zaserukiye leta ku ruhande rwabo nk'uko tubandanya tubisoma muri ugo rwandiko abo banyepolitike barashikirije nabo nyene ibyo basaba kugira ngo bikunde bahunguke aha twovuga nko gutahukanira rimwe abanyepolitike bose bahunze gukuraho imitahe kuri bamwe bakurikiranwa n'ubutungane hamwe no gutegekanya kugene umutekano wabo wokingigwa bashitse ku butaka bw'u Burundi ariko nk'uko ugo rwandiko rusozera ruvuga ngo ibyo byifuzo byose byabo banyepolitike bisa n'ivyagwijwe n'ubusa n'umuhuza w'abarundi nduw'Imana Edouard kuko yabamenyesheje ko ivyo atari byo biradishinga leta y'u Burundi kuko icyihutirwa ari gutunganya amatora yemirije ya 2020 ari naho rero guca n'abamenyesha ko uwo mubonano ubaye wa nyuma gushika amatora hetse
Josiane muzaneza muri politike nyene umugambwe MSD urashimishwa n'ivyashikirijwe no mu rwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe agateka kazi na muntu uri gukora amatohoza ku mabi akorwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu itangazo uwo mugambwe washize ahabona kuri 18 nyakanga haraye hashizwe ahabona icyo cegeranyo cyo mu rwi wa ONU, umugambwe MSD usaba umuryango w'umwe bwa Afrika kubandanya ikivi cy'umuhuza Benjamin Mukapa wifatanije n'amakungu ngo batorere umuti kibazo cy'u Burundi. Kurikirana umushinga manza François Nyamoya n'umunyamabanga mukuru umugambwe MSD.
Twashikirije cyane cyane ibintu bine tubona uko bihambaye mu byo bashikirije. Icya mbere ni uko ujya mu gwi basabye amakungu ishyirahamwe ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ko bakora ibishoboka byose kugira ibiganiro bihoza Abarundi atawukumiriwe bishoboke umuti w'ikibazo cy'u Burundi uboneke. Umugambwe MSD warashimye ako kamo kuwo mugwi kuko niko kamo natwe tudasiba gutera amakungu n'aya mashyirahamwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika barafise inguvu zose na cyane cyane izishimikiye ku mategeko mpuzamakungu zo gutegeka ko ibyo biganiro biba, kandi noneho byongeye ibyo biganiro bishyigikiwe na bose mbere n'ibihugu byose bigize inama y'umutekano ya ONU. Akaba ari ibintu bishyigikiwe cyane ko muri iyo nama bose bahuriza ku ngingo imwe. Icya kabiri ni uko igihugu cy'u Burusiya cyasabye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ko rufata ikibazo cy'u Burundi mu minwe. Ako kamo rero karahambaye cyane igihe kavuye ku gihugu gikomeye cyane mu bigize inama y'umutekano wa ONU. Tubona rero ko ako kamo gaha ingoga ishyirahamwe rya Afurika kugira kave mu gace karimo igihe ibintu biguma biyangara mu Burundi. Cya gatatu uko Tanzania yarashigikiye icegeranyo cy'uyo mugwi ujejwe amatohoza byakozwe mu Burundi, nacyo nyine kikaba ari ikintu gihambaye rwose kuko Tanzania ari igihugu cama kigira ibibazo by'impunzi bituruka ku mabi abera i Burundi. Icya kane nuko naho uwahoze ari umufasha w'umuhuza Matati y'i Burundi Benjamin Kapa atashikanye igikorwa ciwe aho yifuza, ntikibuza ko yashoboye gushikana imigambwe yose itavuga rumwe na leta aho yumvikana ikavuga rumwe ku bikenewe kugira amatora meza ashoboke. Ibyo byose rero uko ari bine tubona byavuye muri Gerapol ni byerekana ko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rifatanye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rifise ibikenewe byose kugira rishikane ku kivi igikorwa cyatanguye umufasha Mukapa.
Isemo mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Humanity Watch risaba ko umurwi w'amatohoza wa ONU wakongerwa ikiringo cyo gukora kugira ngo amabi aguma akorerwa mu Burundi ntazobe akimizwe n'ingoma. Akamizwe n'ingoma muri dutunga ku bwa Lewis Muje arongo Humanity Watch muri Afrika bagati uwo murwi wa ONU warashoboye kwemeza ivyo benshi bikeka kwigandagurwa rya Marie Claudette Kwizera yakoresheje hamwe Ligue Iteka. Kurikirana umufasoni Lewis Muje.
C'est quelque chose qu'on a soupçonné depuis longtemps que Marie Claudette était tuée par les agents de l'Europe.
Twari twavyiketse kuva kera ko Marie Claudette yishwe n'abakozi b'iperereza. Ntivyadutangaje kubona mu cegeranyo cy'umugwi wa ONU ko Marie Claudette yanyurujwe hanyuma akagandagurwa n'abakozi bigendereza.
Transportée dans un lieu puis malheureusement exécutée.
Kubwa Human Rights Watch, Marie Claudette ni kamwe muturorero tw'abantu batari bake birigwa baragandagurwa kuva magume atanguye mu 2015. Ntivyo kumvikana ko dusaba leta yakoze ayo mabi ko ariyo yokwicira urubanza mu butungane. Mu cegeranyo cyacu twasabye ko ahubwo umugwi wa ONU w'amatohoza ku Burundi wokongerwa ikiringo kuko ari wo wonyene ufise ububasha gushika ubu bwo gutohoza ibibera mu gihugu.
Mwazi tunga mwumvise ko atari mufaso na hugo arumushinga na ya Lewis Muje akaba ya kuwe yongera asubirwa mu rurimi kirundi na Emile Nibasumba. Mukanya tubandanye makuru tubateguriye
hu muri Burundi.
mubijanye n'amagara y'abantu ubukene bw'imiti y'igitunu buravugwa mu bice bimwe bimwe tuturere twuvuzi twintara ya Ruyigi bamwe bari mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko hamwe habuze imiti abagwayi b'igitunu batangurira ko ahandi naho bakavuga ko habuze yifata mu gice cya kabiri inkuru ya Trésor niyo ngabo yemyeza hano kuri RPA.
Ubukene bw'iyo miti ivura igitunu bwatanguye kwibonekeza mu turere tw'ubuvuzi tumwe tumwe tw'intara ya Ruyigi kuva mu ntango y'ukwezi k'umunani aho bubandanya kwibonekeza gushika ubu. Amakuru duhabwa na bamwe mu bari mu karere k'ubuvuzi ka Ruyigi avuga ko habuze imiti baha abantu bahejeje igice cya mbere cyo kuvugwa. Mu karere k'ubuvuzi ka Kinyinya naho bavuga ko babuze imiti bahera ko mu gihe umugwayi bamutoye indwara y'igitunu.
Ko akuva mu ntango z'ukwicenda ahenshi bagiye kurondera imiti atayironka bagasinyuma gucyuko ntawe cyari nk'abantu bashakira kubazotubwira cyari imiti yose kandi kuboneka nayo wundi bwogo ahijya no hino hose mu Ruyigi nta miti ihari kuko twari tugiye ku mavuriro aho sanatorera imiti gusa tubwira ko imiti yaheze twabwira abagwayi ko borindi hamuna byarinda nta kundi sitorinda yindi gushaka abaganga batubwiye ko imiti yose iri kuboneka batubwira abagwayi yuko yasiye kandi kuboneka.
Amakuru dukesha abo bari mu gisata cy'amagara y'abantu aho mu ntara ya Ruyigi amenyesha ko ishira hamwe ritanga iyo miti ku buntu byo bari takibikora neza. Petero Minani, umuganga arongo y'intara y'ubuvuzi ya Ruyigi, avuga ko ibivugwa kwikena giyo miti atari vyo, akavuga ko imiti y'igitunu isanzwe itangwa ku buntu itari gerikena aho muri iyo ntara.
Tuve mu ntara y'Ruyigi tumanuke mu gisagara ca Bujumbura havugwa ikena ry'amazi hamwe n'isukurike birangwa mu cyo gisagara ngo biteye impungenge abanyagihugu baho. Nyuma yaho hibonekeje abanyagihugu batari bake bamaze gufatwa n'indwara ya kolera. Abanyagihugu bagasaba leta y'u Burundi kubagarukira ko na cyane cyane mu kubaronsa amazi meza no gusanura imiringoti yononekaye amazi atararenga inkombe. Inkuru ya Eloge Divan Lemesha nawe nyine imyereza hano kuri RPA.
Amazi meza asigaye urumuzi wibuye mu mazone yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Aho ni nko muri zone Kamenge, Kinama, Cibitoke, Ngagara na Gihosha, aha amazi niyabonetse aboneka mu ijoro, n'ukuvuga kuva isaha zitatu z'ijoro gushika isaha imwe y'igitondo. Abanyagihugu bo muri quartier y'icenda ya zone Ngagara bo bamenyesha ko hari gihe bishika bagahabwa amazi mabi mu mabombo. Muri quartier Sokarti hamwe na Kanga yo muri zone Kinama isoko ryacu ryatumenyesheje yuko abanyagihugu babarimye b'imboga zirengarenga basigaye bakoresha amazi mabi yo baturuka mu tuzu twasugumwe kubera bataba bafise uko bagira. Ivyo bikaba biruko no mu duce tumwe tumwe ko muri zone Kamenge. Isukurike naryo nyene riribonekeza mu mazone amwamwe. Nko muri quartier ya gatanu ya zone Ngagara haribonekeza ibidengeri by'amazi mabi. Aho ni nko kwibarabara riva ku kabare bahoze bita kubaganwa rigana ahari ishure ryisumbuye ryigisha abazoba abarimu lycée pédagogique. Muri zone bwiza kwibarabara ry'icumi umufurege utwara amazi mabi warazivye kuva ku nimero ya kabiri gushika kuri 12. Abanyagihugu bahaba bakaba bafise ubwoba ko bashobora kwandura kolera narijya iyo myanda ivanze n'amazirantoke. Ivyo biruko mu gihe ku bitaro Prince Regent Charles byagenewe kwakira abafashwe n'abagwayi ba kolera harangwa abatari bake bava mu mazone yo mu buraruko no hagati mu gisagara. Twarondeye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rijeje gutanga amazi Regidezo Simeon Habonimana kugira gire icyavuze kuri iryo kena ry'amazi ariko telefone yiwe yarizimije. Twarondeye kandi Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cya Bujumbura kugira gire icyavuze ku isukurike rirangwa mu mazone amwamwe ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba.
Humura Burundi.
Mu gisata cy'intwaro ibereye tubanze tubasabe imbabazi aho makuru yacu kuri gatatu ku nkuru janye n'abigisha biri bo kuri se ubanza bapfunzwe twe twavuze ko hafunzwe n'inzaniye Eric ariko twasanze twarihenze hafunzwe niyo ndiko Ernest hamwe na Tungimana Eric we nawe n'inzaniye Eric akaba yigisha icigwa c'igifaransa aho kuri se ya bubanza. Mugisa chinuwa libele nyene kusesagura ni utungwa ni tunga nyewa libi virangwa mamashira hamwe ya wunguruza abano nibino kumakinga mugisa cha Bujumbura nibi mwe mubiteye akajagari mwitozo wajama franga yibituro ali ayo makinga akorela mwo ivzatumye mkulisa cha Bujumbura abuza amwe mwere mashira hamwe kubandanya atoza ayo mafranga kulivze bituro inguru ya Maria Ange Irakoze.
Harezi ndwi zibiri zirenga abarongo ya mashirahamwe yabunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga batumvikana icyatumye ayo mashirahamwe yigaburamo kabiri nk'uko isoko ryacu ribimenyesha uburongo y'igisagara cya Bujumbura yaciye ahindura amasezerano yarafitanye na rimwe muri ayo mashirahamwe
Ngo ntivyumvikana ukuntu uburongozi bw'igisagara cya Bujumbura bumaze kumenya ako kajagari kari hagati y'abarongoye ayo mashirahamwe bwagumye mu gacerere abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga basaba ko uburongozi bw'igisagara cya Bujumbura bwova muri ako gacerere
Kukura kukungene, umu yoguma ati ya kazia zari wame mwungu hile hama amelimina mwuzio nene mwuzio Kani kuko animaburo ya kia ole yote 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 Arasatimu wame 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 wame
Nimbona Emmanuel yaserukira urunani rwayo mashirahamwe ari nawe amakosa yaguye ko niwe yahagaritswe mu mabanga yo kurongora ugo runani ni nawe aguma buza abo taxi vero gutanga ayo mafaranga y'igituro ariyo bita frais de stationnement mu rurimi rw'igifaransa uruganda rwa RPA twarondeye Mbonima Freddy arongoye igisagara cha Bujumbura kugira atanga umuco ariko turamukena
Toki mwisatele nechi nwaro iwele ye mi idogi janye na gashiru kabute kagene wenyigi shozu ukabulira ubugenge abigisho mnyaka ya mbele shule shingiro ilawandanya. Nyumabigisha bagisawa nubu ako gashiru kabute abatanzi zo nyigisho na wenyene ishavulira niga kukua maze indwi zirenga zibiri bari indirie gashiru kabute kabo aliko nubu niwara karonga inghuli ya hashel kagisi.
Abo batarongejwe ko gahembo kabo na batanzi nyigisho nkarisha bwenge kubigisha bo mu myaka ya mbere y'amashuri y'intango. Amakuru dukura muri bamwe muri abo batanze izo nyigisho amenyesha ko haheze indwi zibiri zirenga bahejeje gutanga izo nyigisho kuri abo bigisha bo mu makomini atandukanye y'intara zose zigize igihugu ariko kugeza uyu munsi abo batanze izo nyigisho aribo ba formateur mu rurimi rw'igifaransa ntibarahabwa agashiruka bute kabo ivyo biruko mu gihe bivugwa yuko mu batanze izo nyigisho mu ntara ya Cyanguzo umwe wese yari yagenewe amafaranga 45,000 bagihabwa izo nyigisho bahavuye baja guha abigisha bo mu myaka ya mbere y'amashuri shingiro mu makomini atandukanye abo batanze izo nyigisho nyene bari bandikiwe amafaranga 36,000 ku munsi ku nyigisho batanze mu makomine mu ntara ya Mwaro abo batanze inyigisho bamenyesha ko bari bagenewe amafaranga 35,000 ku munsi kugeza ubu amakenga ni menshi muri abo batanze izo nyigisho kuko kugeza uyu munsi atankuru nimwe cyangwa isango bafise kuvyerekeye ako gashiruka bute kabo
Tibutse ko ana makuru mushaka kusaba amuje ku murongo wa WhatsApp kamenye guteranya 9951 24 16 33 48 abunaho n'umwanya wa makuru ajanye n'impunzi aho ibonekeza muri no minsi yamuka kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Ndotani mu gihugu cya Tanzania ubwo babwe gutahukanwa ku nguvu n'ibindi bibazo byoba biri mu bituma abo barundi bahamuka inkuru ya Vic Christ n'interetse
Muri kino gihe haribonekeza impunzi zitari nke zisa nizataye umutwe mu byo zikora mu ikambi ya Nduta bamusanga bavuga canke bakishura ibinyuranye abandi nabo ntibagira ico bihereza mu vyerekeye ibikorwa mbere ugasanga bihebuye impunzi zindi zikibaza ko byoba biva kuguhahamuka uyu numwe mu mpunzi zahuye Nduta abitwiganira
ibintu batangaje yuko itariki imwe y'ukwezi kw'icumi yuko impunzi zose zitegereza gusubizwa mu Burundi iyo zaje ziva hariho bamwe mu bijyanye n'ubwenge bwo mu mutwe kabiswa asanga ariko arononekara hakavamwo ije guhahamuka umuntu agasanga ntacaki akimariye ugasanga niyo muri ko muraganira ibyo muri ko muraganira ntabari bya akwishura
kuko tubandanya tubyiganirwa n'izo mpunzi gije biva kugutinya guhura n'amabi baje bahunga mu gihe botaha
hariho bamwe bacha batangura kwibaza bivanye n'ibyo baje bahunga cyanke abo baje bahunga bakiri ku butegetsi cyanke bakiri aho bari bari atacyo atabutungane bwabakurikiranye bivanye n'ubushobozi bafise bishimiki by'umugambwe cyanke icyo bari ubu akacabona ati mbega ko ngomba subizwe iyo naje mva iyo naje ntunga ikibazo ho ubuzima bwabandanya bumeze gute
iyo nyifato yo guhambuka kw'impunzi iravugwa no mu yandi makambi ya Nyarugusu na Mutenderi ikaba yibonekeza inyuma yaho havugiwe ko impunzi z'abarundi zigiye gutahukanwa ku nguvu
Mwana makuru ndanabwiye yuko dufise umutumire witeka unawa ni Bob Rugurikana umuyobozi wa RPA umuyobozi muherutse mu rugendo rw'abashikanye mu bihugu bitandukanye bya Burayi kubatumire mwahawe kugira ngo murabire hamwe uko agateye akazi na muntu kifashe mu gihugu cy'u Burundi n'ingene izo ngorane zo torego muti mbega nko mu gihugu cy'u Holland mwagiyemo mwari mwatumiwe nabande mu bamwayazi biki
murakoze cyane ubwa mbere na mbere nagenda babwiye yuko ivyo onyi bigaragaza yuko gushika n'ubu amakungu araraje ushinga arahagariswa umutima n'ibiriko biraba mu Burundi n'amabi ariko arakogwa n'irya ntwaro y'ubwicanye mu Burundi rero nagenda babwiye ko nko mu gihugu cy'u Burundi natumiye yo kwigenekerezo rya 12 nyakanga hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 12 nyakanga misi yose mu gihugu cha Holande mu gihugu cyose haraba ico bita ijoro ryo kwihweza ingene intwaro z'umukazo kwisi zimeze ico bita la nuit de la dictature ico ivyo birori rero bikogwa n'amashirahamwe yamwe benshi bita ko adaharanira inyungu za politique hanyuma societe civile mu gifaransa ariko agafashwa kandi na leta hanyuma rero ivyo birori bibera mu ngoro ndangamico y'igihugu cy'u Burundi ya Amsterdam ku mugwa mukuru rero uwo mwaka Uburundi nibwo bwari buramukiwe kwihwezwa mu bihugu birimo intwaro y'umukazo ni nacyo kiganiro gikomeye cyabaye ku Burundi aho babanje mbere kubanza kwerekana ya RRS yakogwa ku radio RPA n'umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi iheze rero harakurikiye ibiganiro ivyo biganiro rero hanini bikaba byari bishingiye kukuraba ingene agateka kazira mu Burundi kifashe aho benshi mu batumire abari buzuye ngaho muri ico cumba c'amakoraniro bemeza yuko mu Burundi hari intwaro y'umukazo ico bita dictature hanyuma rero barashoboye kumbaza hanini baravuga bati umwe mu Barundi babikurikirana barambaza ibibazo bitari bike mbere wumva yuko benshi muri bo hariho abataba bazi ibibazo by'u Burundi bakibaza ko nko mu Burundi ho bareho injyane z'amoko ariko kandi muri bo kubera ko hariho nk'abakoze mu Burundi muri bimwe bita abashercheur hariho intumwa za leta zari muri ivyo birori niho ubona yuko n'abazungu ntibabona kumwe nk'ibibazo by'u Burundi ariko rero benshi baratahura yuko ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo cy'intwaro mbi ihari nayo amoko kitakira ikibazo mu Burundi rero twarashobye kubica hirya no hino jewe kubwanje ndagerageza kubereka amabi akogwa n'irya ntwaro hanyuma hanini naraberetse yuko hagati yabo y'ibihugu bibihugu vyitwa ko ari vya rutura biteye imbere bakwiye kumvikana bakabona kumwe ico bita dictature ico bita intwaro y'umukazo kuko naraberetse ko bidatahuritse kubona nko mu bihugu bigize umujyango wa Buraya hariho ibihugu vyemeza yuko mu Burundi hari intwaro y'ubwicanyi y'umukazo ariko ugasanga muri uwo mujyango nyene w'ibihugu vya Buraya hariho nk'ibihugu nk'akarero nk'ubufaransa usanga bwasubiye kwemera kugiranira imigenderanire n'ico gihugu niyo leta yagirizwa ubwicanyi ivyo nabiberetse ko bakwiye kubija inama hanyuma ndasubira ndabereka yuko buriya intwaro z'umukazo amabi yazo naheza ngo agirire nabi twebwe gusa abanyagihugu bo muri ivyo bihugu ariko aragira n'ingaruka mbi kuri ivyo bihugu vya rutura iyo uravye mu bijanye n'ubudurudandazwa iyo uravye mu bijanye na diplomasi iyo uravye mu bijanye na politike murabona nk'ubu mu bihugu byari mu iterambere kenshi abantu baje gusaba ubuhungiro usanga ari abantu bahunze ubwicanyi bwo mu ntwaro z'umukazo rero karabaye nakajyo keza nko muri Holland imbere y'abategetsi ba leta yo bu Holland abashakashatsi bakunda kugira ico bita de recherche twarashoboye gusaba igihugu ca Holland yuko cyo kwisubira ko kuko cari kimaze imiskiri mu bihugu bikarira cyane impunzi z'abarundi abaja gusaba yo buhungiro aho hariho abahora bafatwa bagafungwa aho hariho abahora bimwa impapuro z'ubuhungiro canke bakanirukanwa rero icanshimishije nuko haba muntu umwe za leta zari zihari haba muri abo bashakashatsi cyane cyane mu bazungu b'abahorande bakora wa mwuga w'abashingwa manza abanditi barakomye amashyi bumvise dusavye ico kintu kuko baravuze ko haheze imyaka bari ko barasaba leta ya Holland kumva ikibazo cyo Burundi rero inyuma y'ivyo biganiro maze no kuva muri Holland narashowe kumva umengo yuko hari abarundi bashowe kumbwiya yuko hariho abarundi bari barimwe nk'impapuro boba bari ko baratumwa ko kugira amadosiye yabo umengo asubire gusubigwamwo ico rero ni kintu cicizero cerekana yuko naho hari abarundi bari ko barihebura ahubwo nyabuna amakungu abandanya yemeza ko mu Burundi hari intwaro y'umukazo kandi irikira akora mabi menshi
ego nyene muvuye mu Holande mwaraciye no mu gihugu cha Suède aho mwabondanye n'ishira hamwe ruri kimwe abarundi cyo bita diaspora mu Gifaransa bega hoho mwasanze ibintu bayibona gute bega ikibazo cyo Burundi mubona bakibona ko
ego nivyo inyuma y'imisi biri mvuye aho muri ivyo birori vyabereye Amsterdam mu Holande nivyo nari mfise ubutumire bwishira hamwe ry'abarundi baba mu gihugu cha Suède icyumviro cyaravuye kuri umwe muri bo hanyuma benshi baragishigikira ivyo vyagaragariye mu cumba c'amakoraniro naho ne twahuriyemo kugira dusangira ikiyago n'ukuri icumba cari cuzuye abarundi benshi bari bavyitavye hanyuma iciza nuko ubona yuko inyuma y'imyaka ine abarundi mu bwoko butandukanye mu budasabwabo haba muri ivyo vy'imigambwe ivyo vy'amoko abantu bavuga canke ivyo vy'imihari urazo no munsi haje n'imihari ivuga ko yemeye gufata umuheto kugirwanye ubutegetsi bubi bw'ubwicanyi bw'i Burundi urabona no munsi ko bafise ishaka ryo kumva kumwe ibintu kandi no kuja hamwe kugira bigire hamwe ingene ikibazo cyo Burundi cyo kwigwa ingene hotoregwa inyishu nziza ituma Burundi busubira ku murongo bugasubira kuja ku ntumbero y'amajambere n'umutekano ivyo rero byaragaragaye ubiravye mu biganiro mbere aho mu gusozera ico kiganiro benshi muri bo barashoboye gushira hamwe amasezerano no kwita imbere mbere yuse yutwara iryo shira hamwe ry'abarundi ba muri Suède abantu vrema badasanga ibintu ikindi ciza nuko nabanywanyi ba CNDD-FDD bari bitavye iryo ivyo birori iyo nama uhereye nko kutwara umugambwe CNDD-FDD muri ico gihugu ca Suède n'abamuherekeje urabona ko abarundi bariko baragomba kubona kumwe ingorane zihari kandi nta nkeka yuko vyukuri mu minsi iri imbere ndafise icizero cuko n'ahandi hose abarundi mu budasa bwabo bashobora kumvikana kuja hamwe kugira bashobore kwiga ingene batorera inyishu Burundi igihugu cy'u Burundi
reka Bob rwikanda gushimire cyane kandi numva ko magize urugendo rwiza kandi kwagize bakamaro reka rero mu mwanya tubabwire ko tubibutse ko ano makuru muri ko makurikirana kibiraho kuri Facebook RP ya ijwi ry'igihugu uyu naho numwanya hariwe kigabanisha kabiri naco nako hambere cyo kutugiye kwabwira ibijanye no kwemera kw'abakera imbere y'umuzo w'abazungu mu vya barundi bemera harimo kiranga kiromwero baca ko kugira ngo bashikire imana higanishwa kitegura mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye
Chaka hise amayagwa n'imigimo n'imigenzo y'ikirundi ako hambi
abarundi baho hambere baremera ku isi n'ibiri muri yo byose byaremwe n'Imana ku iyo mana kandi ariyo yabakingirika bahabana n'inka ikagwisha imvura ikongera igakingira Burundi iruhande yayo ariko baremera kandi ko hari Imana sekibi bita guba gwa bigati se wibibi byose kugira rero bikingira ivyo bibi bategerezwa kwa mabiyambaza Imana nyamwiza baciye kuri kiranga kirumweru ari nawe yabahuza n'Imana rurema kiranga nawe ni bafu ko bamwegereye canga wo bamwambarije kuko bavuga ko we wari umwere kubasumba ari navyo bita kubandwa uwo mugigwa wo kubandwa barundi baho hambere bawukoze gushika mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 896 aho hazi y'abamisiyonari. Mu kiganira ko hambere cuno munsi tugira tubabwire twifashije umutumire wacu ni Ernest Habimana yizi vyakahise ingene uko kwemera kwari kumeze n'ingene basenga kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Ndayishimiye ndabaramukije nongera ndabayikaze mu kiganirwa ko hambere co kuri uyu wa 19 nyakanga umwaka w'ibihumbi 2019. Subire ndabahikaze kuva kera narindi abarundi bamye bazimana bakanayitinya. Umutumire Ernest Habimana ati ivyo vyabonekera mbere no kumazina bayitazira.
Abarundi baremera bakongera bagasenga Imana imwe rudende. Imana y'abarundi ni Imana yari ifise kandi n'ubu ifise ayandi mazina. Rurema, rugira vyose, rudasumbwa. Imana ni Imana y'abarundi kandi ni Imana y'uburundi. Imana niyo yatuma uburundi buroranyigwa. Imirima ikera, abarundi bakeregwa, bakavyara, bagaheka. Inka zikavyara, zikongera zigakamwa. Imana yari mugira neza, niyo yaremye ijuru n'isi.
Iruhande iyo mana mushobora vyose, abarundi baremera ko hari kindi kintu caca mujya umunyimana kikaza kono ni vyiza bikogwa n'Imana. Ico naco bacita guba gwa bigati.
Ariko naho Imana yari mushobora vyose mu myemerere y'abarundi ikamenya vyose kandi igahora vyose, abarundi baremera ko hari ikindi kintu gica mu ryahumye Imana kikaza konona ivyiza n'ineza y'abarundi Imana yari yakoze canke yategekanije. Icyo kintu bacita guba gwa bigata canke bigiriti, ari nawe se wikibi. Shetani ro diable nico kintu kigabura gitera amacakubiri mu bantu maze ubwiza bwari buri hagati yabo ugatosekara. Mu gihe abarundi bagiwe namago baca bambaza Imana kugira ibakiza kabi, baca basenga Imana.
Mukwambaza Imana abarundi baho hambere bari bazi yuko badatsyoroye kandi ko batari bafise uburenganzira bwo kuvugana n'Imana imbona nk'ubone, ari naco gituma biyambaza kiranga kirumweru kugira bahuze n'Imana nk'uko umutumira abandanya bisigura.
Ariko abarundi bo bari bazi ko ari abantu bato, ari bantamagara, badakwiye gutumbera neza inyonga z'Imana ni bwango bwa vuba. Baca babicisha kundi muntu afise amaboko n'umutima bicyoroye, ari we bita kiranga kirumweru. Ibisabisho byabo byaca kuri kiranga kirumweru, nawe kiranga agashikiriza ibisabisho by'abarundi Imana. Imana nayo igaheza ikishura. Muti none kiranga ninde? Amamuko ya kiranga ntibayahuriza ko cyane cyane abashakashatsi. Bamwe bavuga ko yaje ava ibuha, abandi ko yoba yaje akoroka ava mu ijuru. Ariko icyo tuzi ni uko kiranga kiri umweru yarazwi n'abarundi bose kandi mu Burundi bwose.
Uko kwiyambaza kiranga bavyita kubandwa. Umutumire aratubwira ibibanza bikuru bikuru kiranga yarangwamwo na ryari bamwiyambaza.
Kubandwa bivuye muri vuga kubanda. Umuntu rero iyo yabanzwe, abarundi bemera ko hari inguvu zidasanzwe zavuye ku Mana zaje ziramubanda hanyuma arabandwa ire possede. Hari ibibanza bikomeye abarundi bakoresha mu kubandwa. Hari vyegwa vya Ngozi, Ngara hagufi yo mu Kibumbu canke kugasumo ka Mwaro n'ahandi. Kiranga kiri umweru mu buzima bwiwe bavuga ko yoba yaguye ku Ruhigi. mukumoso yishwe ni hembe ry'impongo igihe hatangurwa imigigwa ya kiranga ijanye no kubandwa ntihazwe mu Burundi ariko abashakashatsi bamwe baribaza bati mbega ho bari hagati y'ikinjana cha 16 canke ikinjana cha 17 inyuma ya Yesu Kristo n'ubu ntibiramenyekana Abarundi tuvyumve neza kiranga ntiyari imana yari ikiraro hagati y'abarundi n'Imana amadini menshi ubu avuga ko abarundi basenga kiranga ariko sivyo na gatoya basenga imana baciye kuri kiranga kiranga ntiyari imana abarundi baca kuri kiranga mu bihe bidasanzwe nkiyo abakobwa babuze abagabo bara cha kuri kiranga canke abagore byanse ko bavyara canke ko umuntu hashika nk'igihe mu muryango hakavuka amahasa canke mu gihe umuntu yavyaye yagwaye akarembera canke mu gihe inkuba yakubise inka canke umuntu
uwo mugigwa wo kubandwa kugira ngo baganire na kiranga waberaho bita mu gitabo ico naco kikaba cari kibanza giteguye neza kandi cubashwe wajayo yabanza kwiraba ingondo hamwe no kwezwa nkuko umutumiragira bitwiganire
mu migikwa ijanye no kubandwa iyo migikwa rero yabera mu gitabo igitabo n'ahantu haba hashashe utwatsi hameze neza kandi hari hateye ibiti bitatu cane narivyo umurinzi umumanda hamwe n'umugombe rimwe na rimwe hari gihe wasanga hariho ikigomogomo mu gitabo rero hari ahantu bakunda kugirira imiyigwa ijanye no kubandwa kandi igitabo cyarasonerwa cyane niyo hageze yuko bimika igishegu cya kiranga bakivana mu mugezi kivuye kwicyorora bagaca bashijana mu gitabo niho migigwa mikuru mikuru da kugira ngo bimike ibishegu bya kiranga imbere yuko umuntu ashobora kuba mu kibanza cya kiranga yarabanza kaja kwicyorora mbere n'abantu bakoraniye hamwe mu gitabo akabanza kubacyorora ari naho bakora umugigwa bita gutota gutota rero bafata agati kari kutwasi bakaza barashira mu mazi bakaza baramija abantu bamaze kwiraba ingondo bari mu gitabo muri ya ntumbero nyene yo ko bose babakenera kuba icyo bita kwera iyo umuntu amaze kwera bayacitse umweranda umweranda nuwo atagira akabimunda n'umuntu yamaze kwiyeza
abarundi baho hambere baremera kandi kwijuru ribaho ku bantu bapfuye atakabika bagira
barundi bavuga bati iyo umuntu apfuye yakoze neza umuzimu wiwe nuheza ngo ugaruke uze gutera abiwe kuko aba yagiye na mahoro ariko iyo umuntu yapfuye ari umunyavyaha dufate yari nk'umurozi canke yari umusuma w'inka bavuga ko uwo muzimu w'uwo muntu wasubira ukagaruka ugatera abantu bari ngaho ukabagirira nabi ariko iyo umuntu yabayeho neza bavuga yuko amaze kwigendera ntiyagaruka yaba agiye mu mahoro adahera
mu kiganira ko hambere gikurikira ku munsi wa kanuza tuzobabwira isano n'itandukanirizo riri hagati y'ukwemera kw'abarundi ba kera hamwe n'ukwemera kw'abarundi kuva ku muzo w'abazungu gushika uno munsi turabashimiye ko mwaduteza abiri mwumvise ibitari bike bijanye n'imico n'imigigwa vyaho hambere mu kwemera kw'abarundi mwumvise kandi ko hagati y'imana n'abantu hari umuhuza yitwa kiranga kiri umweru kandi ko mu kumushikira abarundi babanza gukora umugigwa wo kubandwa ni ngaha nshuti bagenzi tugarukirije ikiganiro cacu turashimiye cyane umutumire Ernest Habimana kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ndayishimiye naho ubutaha
cyari kiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imigigo yabo hambere tubiragabana ako hambere
ayambere Arakoze mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye n'umutumire wiwe mu higabane ako hambere bakoze kandi bagenza anje bakoze ishoko zose kugira ngo ano makuru ashobe kuboneka mu higa bivyuma hari ingenieur Jide Mwemero akaba ni washowe gufata amasanamu na makuru ku bwacu tubifurize amagara meza tuti murare ajyana.
Ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.